Shalom bakunzi b'ikiganiro Kanguka. Uno munsi turi ku munsi wa gatatu. Mu kanya gato mugira mukurikira ikiganiro cyo muri kano gatondo.
Nino munezero kubakira hano mu kiganiro Kanguka. Izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatatu. Ku munsi wa gatatu heze ndako nabwira ingene umuntu akwiye kwitegura mu gitondo ukamenya yuko ari imitego myinshi Satani aba yakuteze mu nzira. Ni vyiza rero kumenya amayeri yiwe ingene akora. Naraberetse yuko ari ikintu citwa ishavu canke burakari Satani akunda kuzana mu bana b'Imana, ashobora kuzanira ku kazi aho ukorera ivyuza gucamwo, ariko umuntu yamaze kwitegura yiteguye imbere yuko biza turindira ko Satana gutera uburakari kugira ushobore kurakara canke ishavu, ariko uritegura hakiri kare iyo shavu ritaraza ukaba wamaze kwitegura. Nugusenga rero umutima wawe, nugusenga n'akanwa kawe, ugusenga akanwa kawe kuko akanwa kawe niho nyene Satana akoresha. Ugasanga uravuza amajambo utare kuvuga, ugasanga uvuza amajambo ashobora no gutuma ukora icyaha. Njye utuma twasomye ngo niwashavura ngo ntukore icyaha, niwarakara ntukore icyaha, izuba ntirirenge ugishavuye canke ukirakaye, kandi uvuga ngo ntuhe akaryo Satani. Satani muha akajyo gute iyo uretse ishavu rikagumamwo canke burakare bukakugumako? Ugumye rero ushavuye umunsi wose ucugira ivyiyumviro bibi canke ibitekerezo bibi bituma ufata ingingo atari nziza, kumbura ingingo igutandukanya n'Imana. Uno munsi nashaka rero kuguma ngaho nyine mu Banyefeso 4:29, Ephesians 4:29, hakwereka ngo mu kanwa kanyu ntihagire amajambo mabi avamwo, ariko ngo hakwiye kubamwo ijambo riremesha ryubaka abandi, rivuga ubuntu, kubaza kukumviriza. Uno munsi uraza gutangura umunsi arabaza kukumviriza, waba uri mu bitaro, waba uri muhira, aho uri hose hari abantu baza kukumviriza. Rero ngo abaza kukumviriza uno munsi bakwiye kumva ubuntu buva muri wewe, uvuga ubuntu bw'Imana, bakwiye kumva amajambo aremesha, amajambo atera intege, amajambo yawe nta majambo acinege, amajambo yo kwihebura, amajambo abishe, amajambo yiwe ntavyizigira afise, ariko gira amajambo mazima, amajambo yuzuye ubuzima. Ayo majambo rero ni vyiza ko ubitegura mu gitondo, ukavuga uti Mana ndakweretse no munsi giye gutangura, ndashaka kuvuga amajambo mazima, abaza guhura nanje bose baronke amajambo meza, baronke amajambo baremesha, amajambo atera intege. Ivyo rero bisaba ko witegura mu gitondo ugasengera akanwa kawe. Nico nshaka kubwira no munsi, musengera akanwa kawe kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo ntihagire amajambo mabi ava mu kanwa kawe. Bene amajambo akanwa kawe gakwiye kuba kejejwe, kari sanctifie. Ivyo rero ni vyiza ko ubitengera mu gitondo, usengera akanwa kawe mu gitondo, usengere uza kuvuga vyose uyobogwe na mwemu yera. Nje gituma 30:30 hanyine mu Nyefeso 4 havuga ngo nimushavuze mwemu yera cyane murakaze mwemu yera ngo mwari muhawe kubuntu, ariko nimumushavuze canke ngo mumurakaze. Rero abantu barashavuza mwemu yera, mbego ni gute ushobora gushavuza mwemu yera? Mwemu yera umushavuza mu gukora ibintu bitamuhimbara, arakubwiye ibintu ukora ukagarariza n'umwumvirize, ukakora ibintu binyuranye n'ibyo ashatse. Mwemu yera arababara canke ararakara kuko azobona yuko uri kurishira ahantu habi kareje gushira heza. Twigere kumviriza mwemu yera, twige kusengera akanwa kacu, rusengera amajambo yacu, usengera na umuhura uno munsi, kuko ari abantu bashobora kuza mu zawa bwawe uwo munsi ari bigeragezo. Satana arazi gukoresha abo muri kumwe kugira kuzimize uve umugambi w'Imana. Kandi kenshi rero nicyo nashaka kuvuga no munsi, nashaka no munsi kuvuga yuko kenshi Satani ntarondera abari kure yawe, arondera abari hafi yawe, arondera abakwegereye. Muribuka ngene yigeze kugerageza Yesu ashaka kumubuza kuja ku musaraba, ntiyarondeye abandi bantu bari kure, yarondeye abamwegereye, aca kuri Petero yari hafi ya Yesu. Petero tangavuga amajambo abwira Yesu ngo nibishoboka yuko uja ku musaraba, sindabyemera yuko ubambwa. Nuvuga yuko Petero yazi ko arakora ibintu byiza, ashigikira Yesu, avuga ko azomurinda, nakwiye gupfa, nakwiye kubamba ku musaraba, yiteze kumbure yuko Yesu ashima ivyo ko arakora. Ariko Yesu yishuye Petero amugira ngo vinyuma Satani. Nuvuga yuko siwe Petero ari Satani, ariko ni Satani yari inyuma yiwe. Yesu yaciye abona mu nkemu canke mu mwuka, arabona ko atari Petero ko arabivuga, hari ikintu kiri inyuma yiwe, hari mpwemu canke umwuka uri imbere yiwe uri kuramukoresha kuvuga ayo majambo. Nicyo gituma rero mukwiye gutahura yuko musengera akanwa kanyu mu gitondo, nimwemere ko uburakari cyangwa ishavu ibaganza, ariko byo byose ni ibintu bikogwa muhira, ukava mu nzu cyangwa ukava mu rugo byamaze kurangira biciye masengesho. Ubu tugeze mu cyaca kabiri no kuvuga umwanya w'inyigisho turacyakomeza kwiga gitabo cy'abami twatanguye kino gitabo itariki 22 z'ukwezi kwa gatano le 22 mai kandi nsabe abashasha muri kanguka ko mugena muri archive gira musho kumviriza ibyo tumaze kwiga byose ni byiza rero ko muwa mwasomye n'abasabye ko muwasoma kino gice cyose cya 22 tumaze kwiga bitari bike nkuko nababwiye rero ijije 22 chapitre 22 hari bitari bike byo kwiga muri kino gice ubwa mbere niba mwarabisomye mwarabonye yuko hariho abami babiri umwami wa Israeli n'umwami wa Yuda nkuko muwizi haraba ibice Israeli ligaburamo kabiri hakaba Israeli hakaba n'abayuda abayuda n'ababenyamini bagiye gice cabo hanyuma iyi ni miryango 10 isigaye niyo yayigize Israeli ivyo twarabibonye rero ngaha bako tugira abami babiri bose n'abana ba Yakobo umwe n'umwami wa Israeli uwundi n'umwami wa Yuda nduvuga yuko umuryango wa Yuda basa n'abitandukanye na Israeli mugabo ni bamwe na maraso amwe hanyuma barabwira umwansi bagenda kubona yuko umwansi wabo ari umwansi umwe baca bashaka kumugwaniriza hamwe niho rero umwami wa Israeli yaza hamwe n'umwami wa Yuda ariwe Yehoshafati bareko ari yumvira ingene bashobora kugwanya umwansi umwe ariko ikintu gikomeye umwami wa Yuda ariwe Yehoshafati yabwiye umwami wa Israeli ambwira ati tuba vyiza kwanza kumva icyo Imana ivuga ijambo ry'Uhoraho imbere yuko tugenda kuko ivyo ni cyose tukwiye kwiga no munsi ino munsi tukwiye kumenya ko ikintu cyose ukora banza usenge uronke ukuyoborwa na mpwemu yera cyangwa muka wera umurongo wa gatandatu umwami wa Israeli acha yegeranya abavugishwa bashika ku majana ne 400 profete kugira agerageze kumva icyo Imana ivuga abaza ko yashobora kugenda gutera Ramoti Gileyadi murumva yuko yabanje kubaza abavugishwa aha rero nshaka nsigure neza yuko turi mu isezerano rya kera kugira bashobore kumenya icyo Imana ivuze bagenda kubaza abavugishwa hose niko bimeze mu isezerano rya kera usomye hose nta kintu bakora batabajije umuvugishwa umuvugishwa niyo nzira Imana yavugamwo kugira ibwire ubwoko bwayo uno musi abare kwaranyumviriza mwese muri kanguka nagenda babwire yuko mutari mu isezerano rya kera ikintu cyose ugira ukore ntukeneye kuja kubaza umuvugishwa kugira kubwire icyo Imana ivuga birababaje ko uno musi abana b'Imana benshi bakora nk'umusezerano rya kera bakaja kwanza kubaza umuvugishwa hari abadashobora gufata urugendo batabajije umuvugishwa hari abadashobora kugira mariage batabajije umuvugishwa hari abana badafata inkingo n'imwe na kontra basinya batabajije umuvugishwa uratelefona umuvugishwa ukamubaza uti none bimeze gute kandi abavugishwa babaza na bavugishwa baha amafaranga utamuhaye amafaranga ntakwishura nage nabwire yuko nako nabacira urubanza kandi kuse ko nabatu mu rutoke kuko jewe nabibayemo na jewe araje imyaka myinshi nataye ivyizigiro narirutse inyuma avugishwa nkamwebwe benshi muko murabikora no munsi gushikara Imana inyugura amaso iranyereka yuko ndi mu isezerano rishasha na kimisezerano rya kera kuko isezerano rishasha mu Baroma 8:14 Romains chapitre 8 verset 14 avuga ngo abarongorwa na mpwemo w'Imana nibo bana b'Imana rero nimba uri umwana w'Imana wewe ugenabwire yuko ukwiye kurongorwa na mpwemo w'Imana n'ukwiye kurongorwa n'umuvugishwa avugisha mu isezerano rishasha barahaba bariho turabibona mu byakoze n'intumwa washaka ntibavuga amazina ntabwo ndabona bavuza amazina ubona bonye n'uwitwa Agabo canke Agabus niwe twabonye bavuga ariko bavuga ngo hari abavugisha n'uvuga yuko se Agabo wenyene hari abandi bavugishwa ariko uravye imisezerano gishasha ni gake bavuga abavugishwa ni gake cyane bavuga abavugishwa bavuga mpwemu yera gusa bavuga guhishuri bavuga mpwemu yera bavuga ubucobozi ngwe mpwemu yera bavuga nkene mpwemu yera yagenda arayobora intumwa ariko ni gake bavuga ivyo abavugishwa kwereka iyo tabya gaciro kuko mu isezerano rishasha mpwemu yera niwe ayobora ubwoko bw'Imana ariko abavugishwa baraza gukonfirma cyane kwemeza ivyo mpwemu yera yavugaye na wewe wewe wakijijwe wakiriye Yesu Kristo mwana umukiza warahawe mpwemu yera canke mwuka wera nimba uvuze mpwemu yera canke mwuka wera rero nukeneye kuja kubaza umuvugishwa ariko umuvugishwa arashobora kuronka ijambo kuri wewe akarikubwira ariko si wewe ugenda kumurondera canke kumukonsulta uno munsi barakonsulta abavugishwa abana b'Imana barakonsulta abavugishwa barabaza abavugishwa nkuko byari bimeze mu sezerano rya kera kuko ubiravye no bimeze bimeze nko kuraguza kuraguza no kuja kubaza umupfumu akubwire ikintu ngene kimeze ko kimeze neza canke kimeze nabi akubwire ko wogenda canke ntugende isezerano rya kera rero nk'ibyo byari bimeze nk'uko bapfumura uno munsi mu isezerano rya kera warabaza umuvugishwa akakubwira ngo ego canke oya Imana ivuze uku n'uku ni kuvuga yuko umuvugisha atakubwiye we ntacho washobora kumenya ntacho washobora kumva niwe wenyine yashobora kuronka ijwi ry'Imana ariko uno munsi ibintu byarahindutse turi mu isezerano rishasha turi mu gihe cy'ubuntu mpwemu yera ntagendera umuvugisha gusa ariko agendera abizera bose bakiriye Yesu umwami n'umukiza rero hano umwami wa Israeli yegeranije abavugisha bose ababaza ati none tugende tubone canke tureke kora bo nibo barafise ubushobozi bwo kumva aho Imana ihagaze ejo nzokomeza nabisigura ryo bahezagire mugira umunsi mwiza
nizeye ko mwubatswe ntimwibagire gushyonda kugakengere kugira ngo muze muramenyeshwe igihe cyose dushize ku ikiganiro gishasha muhezagirwe cyane.